Dusubire inyuma gatoya. Ino micro yagarutse gute gakese ko tuzi. Umwe avuga yuko uri kurakora ibintu cyari byo wawe kuba umpresenter muri livye mu producer akaba yari yarafashe ino micro. Mbega yagushikiye gute ko yari yavuze ko tazosubira kuyiguha.
Je nshaka iyi micro akese niwaza kuyisaba. Ama aci hagarara hajya avuge beef je na dufitani. Ama namburi muzu ankubise. Je nkamukubita ama tuzatuvuga ati je ndagusoneye papa.
Aka kantu. Eh mukarabe neza. Ni kaga kantu kamaze imisi gatukisha umuziki ndundi. Gakoresha na ya mbuga kesi.
Icambere kwanza natangwa nkavuga kuri iyi microphone. Microphone sinibaza yuko hari umuntu si umuntu ari we wese afise uburenganzira bwo gufata iyi microphone.
Jewe uno musi nafashe iyi kamera aka kantu. Eh mukarabe neza. Ni kaga kantu kamaze imisi gatukisha umuziki ndundi. Gakoresha na ya mbuga kesi.
Nuwo muntu yavuze yaravuze ko yari yayifashe ntiyari yayifashe yaravuze gusa ko yari yayifashe.
Jewe uno musi nafashe iyi kamera
ntayo yari yafashe.
Jewe uno musi nafashe iyi kamera
yagombye ahubwo gukora ajya mabezi yiwe.
Ariko filma dusubira inyuma gatoya biraboneka yuko wowe na Akesi ari ikintu mufitaniye kitarajijuka.
Akesi afise jalu kuri filma boy ashaka filma boy wimbwa je sindimbwa.
Hariho abantu bafungura canke barya canke bungu biciye ku mazina y'abantu rero urinzi ubibona nta mpamvu zawe kandi gushavura kukuvuga uti urya bayeho kubera izina ryiwanje cyangwa kubera ko jewe ndiho
ashaka filma bayimbwa je sindimbwa.
Risky zinapatikana kupitia njia nyingi urako ubibona. Sasa kama risky yake ataipatia kupitia microphone ya Wakala TV cyangwa izina rya AKS, it's all right.
Ndagomba mbwira ati AKS kirazira gutukisha umuziki ndundi namba umuziki wa munaniye we AKS.
Umujournalist ariko
sumu journalist nazi na journalism
kandi ni kintu cyiki kunda kugaruka kirakunda kuvuga yuko AKS adahemba abakozi biwiwe.
Ugya Landry yavuye ajya kubera kuri kwirigwa inzara nahemba abaririnzi Sky nice number nice Sky yara afite ameze nk'atano atamuhemba gakobwa yaguma kabesha gusica party abayembica party abajya urumva abakobwa bose ubona agenda n'urya muhungu ubugenzi bwe n'ukujya guhamagara ngo ndagwe TV kujya nimbwa.
Nice Sky n'umuntu afite ubwenge urako ayibona kandi n'umuntu yiyumvira
nahemba abaririnzi Sky nice number nice Sky yara afite ameze nk'atano atamuhemba gakobwa yaguma kabesha gusica party abayembica party abajya
kandi no attention n'umuntu adafa kuvuga ikintu kandi ikintu akivuga uko kiri.
Isaac TV
bakunzi ba Isaac TV nkuko twatumwa tubikora misi yose turi kumwanya turi kumwe n'uno muniga aramubona nje ninge ngirangire presentation bwira ibintu bigende neza cyane gose. Bakunzi ba Isaac TV murazikunda bakunda cyane gose gira like na share na comment ku biganiro byacu bya misi yose muri kumwe na star boy Mr Home behind kama turi kumwe na Juma Jux uno mutipe turi kumwe muramuzi kandi namushimire kwanza namo namushimiye cyane reka ndamuramutse amazara mutse bakunzi ba Isaac TV nanye ndaza kuramutsa bakunzi ba Waka Light.
Wavuze muri presentation wavuze bakunzi ba Isaac TV subira muri presentation uvuga bakunzi ba Isaac TV na bakunzi ba Waka Light TV
abakunzi bino television nanga Wakala TV turabakunda cyane gose murazi ko genda bafana gose yo ndi kumwe namwe numva meze fresh turi kumwe n'uno muniga nyene ni AKS Dan umeze neza papa.
Oya kubera iki waravuze ngo wakunze bi TV ngaha
abakunzi bi TV Wakala Light.
Ogo jemeze neza nawe ni bon
genda shimba musaza ndashimo witeka uno mutipe duhuye sinzi bigira bibisazi kamera ya gizi
test microphone. Tulinda ngo testingane twetwa nka maherere.
Manka maherere. So ndi kumwe n'umuntu novuga yuko numuririmbyi akongera akaba umupresenter akongera akaba ngira umuking video. Umuking video sinzi ko arakora mu baramusari abakozi ba
Isaac. Na ni footballeur uvuga. Basketeur. Umukomedien.
Uri umukomedien.
Vyose.
Turamusa abakozi ba Isaac tvugira tutangura ikiganiro tumeze neza.
Isaac TV ni inyingaha. Isaac TV. Mwumvise yuko jewe nubwo mba ntari kumwe nabo. Aba yandi ma television mara ndavuga mugabo ati amati nkwari nkuru nabonye kinyamakuru kimwe nini ache ni unafiki
amati bivuga inkuru twabonye ku kinyamakuru cha Wakala TV
kuweni tu open zamati amakuru twakuye kuri Wakala TV avuga kuno kuno okay ugiye kuvuga ati ngo amakuru twakuye ku kinyamakuru kanaka ngo avuga ibi okay bagacha bakwitwarira oza ati ngo twakuye kuri Wakala TV
Isaac TV amati bivuga.
Okay endelea sasa
tu. Okay turi kumwe rero no muniga ariko ni byinshi byanzanye murazi turi kumwe no mupapa hari byinshi bavyanzanye murazi ni byinshi turabanye
papa we.
No muniga niwe na mwana ufise
ya kisa. Ujya mwana ni umwana wanje ariko kandi mutonyi wanje.
Ariko no wavyara.
Ni mutonyi wanje.
Nene mu kumuvyara wakoresheje amaboko.
Oya mu wamuvyara ni mama wiwe.
Igabavuga ngo aje maze kuvyara ubaye mupapa.
Oya ni urya ni petit frère.
Reka gato dusubira inyuma gatoyi. AKS does ukora ubu presenter ariko benshi ari haba kugwanya bakavuga ati AKS wari ukora ubu presenter wayo mu producer, mu presenter, urumuririmbyi kuko ubikora byose AKS.
Urazi nakugira ikintu kimwe star boy. Kwa ko ari wowe wundi muririmbyi yitwa Star Love nabuze kamera ndaba muri zo ziri. Yitwa Star Love rero nakunda ku yakunda ku confusing ugasanga niko nabisanisha. Rero naje na mvuga imisi yose. Haja intwari yipfuye ni abantu batangwa kubona bati wa muntu yari intwari.
Mwe atangura ku posting.
Bacatangwa ku posting ngo shangu umuntu vraiment ngo YouTube ngo yarayidugije ngo bari baramukurikirana sana ngo nabandi nani ma YouTube channel yari ariko arakurikiranwa kubera umutipe urugo yabibona. Me ukiri muzima
baragwanya
baguma bakugwanya.
Eh
weti wapi? Mugabo ugatangara bitu wanabifatiriye. Rero je ubantuke kandi je batanutse bugenda babara.
Ndababara
kuko bantutse ntihabura abandi baza kandi nabo nyene bakabatuka ugatusanga ikintu canje kiraberewe kuberwa n'yaje ama like menshi ama comment menshi fresh.
Kandi bamenye hajya gukora burya gutanga byuzi ni urayitanga gusa ama na ukinjiza ama ibintu bikagenda neza cyane gose. Bisubira inyuma gatoyi. Ino micro yagarutse gute gakisiko tuzi. Umwe avuga yuko uri kurakora ibintu cyari byo wawe ku presenter muri livye mu producer akaba yari yarafashe ino micro mbega yagushikiye gute ko yari yavuze ko atazosaba kuyiguha yarafashe ibikoresho by'iwawe yuko nguri kurasubiza umuziki inyuma w'i Burundi ariko muri no mwanyu rafise micro mbega wayigaruye gute papa
bon ngarageje kwishura muraza kumbabarira no munsi nza kwishura nk'umuntu muzima urumwe
kandi biraboneka yuko wewe na Freema Boy nkuko yakoze ikigano kuri
iza tv
je nshaka iyi micro AKS niwaza kuyisaba ama ace hagarara hajya avuge beef je na dufitani ama na mburi muzu ankubise je nkamukubita amacuza tuvuga ati genda gusoneye papa bihere
ubu rero AKS mubonye ni box ingumi mba yamba
bana sidamukubita shaka ndamushyira imbere y'abagabo bavuga icyo tuje nawe dufa bimunone kukivuga ndamuyikofi
aka kantu mukarabe neza ni kaga kantu kamaze imisi gatukisha umuziki ndundi gakoresha na yambwa AKS
hari kintu kiri hagati yanyu.
Rero ndiko ndavuga nti icambere kwanza natangwa nkavuga kuri iyi microphone. Microphone sinibaza yuko hari umuntu si umuntu ari we wese afise uburenganzira bwo gufata iyi microphone.
Jewe uno musi nafashe iyi kamera nari maze imisi anuka aja mu rezo sosiyo arondera abantu bakanuka agenda gukoresha ibiganiro n'abandi bantu akanuka jewe. Aka kantu mukarabe neza. Ni kaga kantu kamaze imisi gatukisha umuziki ndundi gakoresha na yambwa AKS
uruko yabibona kandi nuwo muntu yavuze yaravuze ko yari yafashe ntari yafashe yaravuze gusa ko yari yafashe
jewe uno musi nafashe iyi kamera
ntayo yari yafashe
jewe uno musi nafashe iyi kamera
yagombye ahubwo gukora ajya mabezi yiwe meje ndabitahura hari n'ikigano
journaliste wari warungitse yarafashwe nabi
n'ikigano je nakoze naravuze nti nimba ivyo yakoze bimwungukira bikamwinjiriza amahera se bon ubugira kandi azoyongera gira gute abikore kuko ico ntahura hariho abantu bafungura canke barya canke bunguka biciye ku mazina y'abantu ugasanga umuntu agomba guca kuri star boy kugira aronke ikintu kanaka rero urinzi ubibona nta mpamvu zawe kandi gushavura kukuvuga uti urya bayeho kubera izina giwanje canke kubera ko jewe ndiho
ariko filma dusubira inyuma gatoyi biraboneka yuko wowe na AKS ari ikintu mufitaniye kitarajijuka ariko vyo ngombwa bimenyekanye
AKS afise jaloux kuri Freema Boy ashaka ko jembe nkabajya barinzi ba Samantha ari baheza umuziki ashaka mbe nka Bauden ajyagirisha ibiganiro bamwe amafaranga ashaka Freema Boy bimbwa je sindimbwa
urumva rero ikintu nkico onye umuntu ntushobe guca wihuta ushavura c'est vrai que risque zinapatikana kupitia njia nyingi urukwa ibona sasa kama risk yake ataipatia kupitia microphone ya Wakala TV changizi na ja AKS it's right
nagoma mgira ti AKS kirazira gutukisha umuziki ndundi namba umuziki wa munani yewe AKS
journalist ariko
si umujournalist nazi na journalism na vyazi na bihebe nagende gusa irigwe mu gabana
gato AKS ndakwazi kibazo gatoyi iyo umuntu afise nka mega ntarabe ikiganiro kuri Wakala TV kuri Wakala TV ubinsiguriya
afisa mamega ntarabiki
afisa mamega YouTube araje ko kuna shatse kandi ni umurundi akwe gusupporting ibintu vya hano wacu mu gihugu cyacu Burundi ugacyo sanga ntari ko ararabiki gano cyo wawe ubinsigura
ico ndakigereranya na vya binda baririnzi bari bamaze iminsi bavuga bati ngo DJ ngo ntivuze indirimbo ndundi none ayivuze atayikunze Uruko yibona. Rero umuntu arashye kwafisa amamega. Atarabye ibiganiro byo kuri Wakala TV. Jesse no shavura cyangwa babare cyangwa ngure kuvuga nti ngurabona ngo abantu bisigura yuko Wakala TV ntirakora ibintu bimushimisha.
Rero kugira kitaburutse. Niyo siguro biha.
Niyo siguro ndayiha. Rero biba bikeneye ko jewe nkora tout le moins possible kugira ngo ujye mu nazogere gute azokurikirane Wakala TV.
Be wifuza bakunde AKS cyangwa bakunde ibikorwa bya AKS.
Bakunde bakunde ibikorwa bya AKS kubera ko AKS AKS ndi nizere yuko atamuntu amwanka koko.
Nibaza yuko bashobora kuba bakwanka bakareka kuraye ibiganiro vya kandi ugasanga biraryoshe muga kubera bakwanka like ugasanga waramukoreye akantu nyene.
Ndakubwira ikintu kimwe. Umuntu nubwo bari umusazi nta muntu ashoka mwanka for nothing bisigura yuko haba hari ikintu tugitumye yankujya muntu uruko yibona rero Jenny baza yuko tugiye muri entertainment sisaba ngo abantu bakunde akese ahubwo abantu bakunda ibikorwa vya akese ego Jenny baza kwari uko
okay ega tariko dusubira inyuma gato ino vuga yuko ni byinshi biravugwa kandi tugerageje kuraba ni byinshi maze kuvuga kuri akese kandi iyo biriko biravugwa kuri we nibazi kuba ariko sometime hari gihe bari ko bacavuza izina giwaho cyangwa ugasanga harimo bimwe ubusanga ukora biramaze gushika kuri media bakavuga nk'ikintu ukumva wo gihe kandi ugasanga n'ubu utuko turavugana ukaba waragiheje
ikintu baba bavuze
nkubu urabona tugerageje kuraba nice sky yaravuye muri Wakala TV bivugwa yuko bavuye kubera wamusavye urukundo aravyanka kandi ngo arubayeho ngo utamuhemba kandi ni ikintu kiki gikunda kugaruka kirakunda kuvuga yuko AKS adahemba abakozi biwiwe
ugya landiri yavuye ajya kubera kuri kwirigwa inzara nahemba abaririnzi sky nice number nice sky yara afite ameze nk'atano atamuhemba gakobwa yaguma kabesha gusa icapati abayemba icapati abajya urumva abakobwa bose ubonage nta nujya muhungu ubugenzi bwe nukujya guhamagara ngo ndagwe TV kujya nimbwa
ho icyo kintu wo gitanga ku muco gute kuko ndaza badukurikirana ni benshi abakunzi ba Waka Light bari baradukurikirana abakunzi ba Isaac TV bari baradukurikirana rero bamenye umuco nk'uyu byo bavyiza gusoma
baze nabwira ikintu kimwe star boy nice sky n'umuntu afite ubwenge urakwa yibona kandi n'umuntu yiyumvira
nahemba abaririnzi sky nice number nice sky yara afite ameze nk'atano atamuhemba gakobwa yaguma kabesha gusa icapati abayemba icapati abajya
kandi nu attention n'umuntu adafa kuvuga ikintu kandi ikintu akivuga uko kiri apana uko acumva uko kiri urako urayibona sindigera mbona ahantu na hamwe na SSK yagiye kuvuga ati ngo akese yasavye urukundo niyo mpamvu navuye muri waka canye ngo akese ngo ntiyamembye ngo niyo mpamvu navuye muri waka
abakobwa bose ubonage nta nujya muhungu ubugenzi bwe nukujya guhamagara ngo ndagwe TV kujya nimbwa
ubugenda arabivuga mu bana akavuga ati je akese ntigera mpemba arakora ibi nibi mugagatinya kubivuga kuri rezo sosiyo
icyo nice wari amuzi ariko rega nice wari atinyuka no kukurusha wewe urakizi imbere rero kuki yotinyuka
usanga waramujyohereza nyine ugasanga nyine wabikora ku buntu ugasanga nta noti yaguha
oya suko rero ikintu ndiko navuga izo ni zile habari za kitani babona umuntu agwaye ngo agwaye sida
tubwire ko akisasa ahemba amafaranga bakozi
bro je ukintu
cameraman waraguhemba yari ntwambiye ngo aguhemba araguheranye ngo amezi abiri vugisha ukuri nakwirukana papa
ujya hajyanye
ugitwa da silva uyunye ni twavana araza kubiri
ndakubwira ikintu kimwe
araguhemba papa vuga ndakwishurize okay sa.
Urakubwire muri waka umwe wese kugira kure muri waka tuba difise ibiganiro dukorana. Nirinda cyane kugenda or ibiganiro tuba twavugana.
Okay kubera akese sigaye afata mic.
Impamvu yo gufata jewe mic bon ndumu youtuber kuko n'indirimbo zanjye nazishira kuri YouTube kandi kindi nacho hari ibintu nagenda sigura singomwe ko nabisubiramo byatumye je mvuga ati reka mfate mic phone ya Waka Live mu kiringo gitonya gusa kubera ko nabona ko bikenewe
ariko gato akese dusubira inyuma gato ntubona yuko aka kazi ka journalism umise ngo aka kazi ka journalism turaje hari ho hose hano turonse inkuru turajayo kandi abantu bakatumenyera sana none ko kushobora gusora song ugasanga abantu niba yakire neza nka kujya wahora uri muri rimbyi gusa utaboneka cyane akese kera ari umuntu afite note nyinshi uyu ujama ariwe kugwa na pesa umviriza
ninge na mafaranga meje kuri kajya nshite mu mfuko
nabonye kana abato asumira ngo agira kuri modoka
agira ngure narahejeje
waraje kuri modoka
nuru ndashikiriza kuri Wakala TV mwe nubwira yuko
uyu sponsor cyane amafaranga yawa
amafaranga sponsor harimo CVK harimo abantu bagiye baraterera urugo rwibona bagiye baraterera nuvuga nk'umuvie yitwa nzi na jore kana ribi
reka tumureke na nanje na mahera ya jore bwana ugira cyo kuri Isaac TV
oya gusa kimwe cyoco nta nibyo ashaka kwikuku kwishyira ku ma réseaux sociaux mugabo icyo cyo cyo nokubwira nuko la plupart y'amafaranga naguze umuduga yiwanje n'amafaranga yiwanje
ugashi inye isi wawe yashaje
iyi mwasanze niko ndatwara ntabwo ari modoka
yiwanje
urukwa vyumva cyukudoda nayo turi kugira nkuri ikiganiro urukwa vyumva ndi mu biganiro nayitoye niyo mpamvu wasanze na FC kandi kamem ndiko ndimenyereza
eh kiye kibazo cyanje kiye kibazo warigeze no kugonga imodoka ubwa mbere kugera bya bya gucanze musubira kuri cyo kibazo cyanje niwe urako navuga ati ushaka kuba umujanaliste nkunda abona coming soon nje ndamaze kwimenya ko akisari mu gusora indirimbo je narayibonye ariko abandi ntibarabimenya novuga yuko ndabibiye intuze ndabibiye soko baragenda kugira subscribe kuri channel yawe okay ana dusinyuma gatoyi nka twibwe turaboneka cyane tumaze mu quartier tunavumbua sometime nubona yuko abantu bazova bakumenyera cyane usange urasoye indirimbo yawe rakubise sota abantu bagiye kwiraba kuko basanzwe bakuzo bwa ati ah akiso amato amubonye mu isteri yambariye isandare amato amubonye
ati gita sana ni ganda ati turabona nivumbi yuzuye ku maguru kubera imiti
wambaye nini papa
eh ni papa kubera imiti iyo ni iyi ni imiti gitonika rero ndakubwira ikintu kimwe bro toujours nubwo bwo guhagufya tura amatafari ubona yuko harimo hariho inyungu ubikuramwo uruko yavyumva ureka kubikora
wowe muzima bwa ramaze gufya tura gakese
je narafya tuyekera nkibamwitaba bahita mwitaba hari ya mukamenge hari ya mupeti hari ya ruguru narafya tura amatafari nkaja kugurisha narakora ubuduga bw'amasinga nkaja kudandaza urumva spri yanje
tubaya warukira mupeti
nari nkuru umwana muto cyane nari narabikora urumva rero umuntu iyo uri kurarondera ubuzima nturaba ngo ikingo 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 nico nkwiye gukora uruko wabibona wowe uraba gusa nikihe kirimwo inyungu hamanga rose kuri byo baruvuze ngo bagire subscribe kuri YouTube channel yiwanje iriya song ntabwo ari iwanje nyene ndirimbo ni collab nyene njye ndirimbo twa Mr Chorus it's the first time ndamuvuze Mr Chorus ari bons si show kumwita mu underground kwa bamuze mugabo sakonyekana cyane ariko araza numuririmbyi ari aba mu gihugu
cyawe zo ndirimbo yiwawe wenyene cyari kumwe ngabe
cyane ziriho indirimbo ziriho ngo mandirimba de kumwe kumwe ngumane
urubura yakwise swata papa
urubura yakwise swata uri si
abantu bibu
abantu
bibu
numvuze nuko yirima uvuga gute ngo yakwise swata indirimbo yavugishije abantu benshi muri iki gihugu
vuga gusa ntiyavumye ntihayitinze
yatisubwi guhitinga urazinda kugira
ngende basi gato twende
hinge eh abantu mubi bujumbu
ra
umvirize inkuru zu
ubu
inkuru ngiye kubabwi
ra
eh ubuzima bwa wa mwara ah umwara nibura ubuzima
bwa mwara bunindi mwara bunindi mwara bunindi mwara bunindi
ubuzima bwa wa mwara
bu
nubwo amayobe mu ntango yagara nka kujya kwimvu
bu
none ubu asigaye yirigwa rari
ra ndara
yamukongomane w'umunwa nkindu
nkindundi
nkindubu nibura gusa wa mukongomane w'umunwa nkindu
ra
okay tumandanye rero
okay yavuze umwara ariko umwara batashaka kumumenya
sinigeze mvuga amazina
numuririmbye
sinigeze mvuga amazina
yawe ariko gake sino nuna kwashatse kuvuga jenge yamvugire ko mu gihugu isahira nuna kwashatse kuvuga ruriro
n'ibyo se muri byo byo rero ni wewe ni wewe ubivuze sivyo
mugana niyo wavuze tunazi kunda gusora isonge zo gucokoza
nta muntu nigeze mvuga izina rero niyo mpamvu mu kiganiro cha star boy ashobora kuvuga izina kobera ko iyo ngomba kuvuga
amazina ujanye
waza ngo jenda tinyawe
wenda kozi wenda kozi mtamu kandi ora uba
kanuni musaza ati yo ngoma kuvuga ati ngo ni lolilo ni fizo ni satbini inde nari kubisha mwuko nyene mu ndiri
ngo yavuze ngo ni roni dusubira inyuma gato no vuga ikomere kwa kora ikigano nawe tuwe turazi yarasinzwe akina iwawe kandi yari umukozi w'uwi wawe byari twari tuzi ko umuhemba ariko ikigano duruka gukorana yavuze ati amaze amezane nta nacu muri amuhemba kandi nyene rero kubivuga niwe mukozi wiwawe nk'umubosi nkawe umaze kumva ikintu nk'icyo ndazi kigano warakiravye cyo sisi
ntacyo naravye
nyene ameza nera hezo taramuhemba
sinda kubesha ibi bintu razi aho byagaze sinzi mumanze murayo mu planifie kwanza imbere yo kumva umuntu uze muri waka
ehe muri waka kandi muri waka biravuga yuko utaho ruhembwa warakoze urarinda uheza ukora ura shooting uragirana urarwa ntiwigeze uhembwa akese ngo ntigeze aguhana urunoti
nuko mushinyagurire none
oya nshaka nega mu boss akoresha umukozi ntamuhembe namakosa
bon nuko nyene
none bataguhembye uravuga ati ntibampembye kuko hajya warakoze cyane hariho n'umuntu ariko yadukana usanga yarakundi comedy zaka cyo buyo ntibaguhembye reka ndakuringikire n'ubudesandolari
yego sha nuko uri kwimana
wahembye vya vrai
di moi si moi na madeyo nta namahiri 10,000 taronga
sino kubesha reka ndakubwire
niyo mugabo ndingira ko nyene kugira ucunyishura urya wundi yita wetu biravuga yuko ari uri kuragira nte uri kuramuzana kugira rijya zina rya wa wet original cyangwa tuzi uri fute
bon reka rero nishure ibi bibazo uhejeje kumaza urabona ndakubwira ikintu kimwe niyo mpamvu nakubwira ati jewe umuntu wari we wese dukorana ndamuhemba cyanke nkurikiza ibyo tuba twavuganye ibigano tuba twagiranye jewe wetu nta munsi numwe nigeze ndamubwira ngo nzo muhemba atacyo yinjije namubwira ati sawa umushara wawe no mugabo tumanze turabiki ibintu bya ukuntu byinjije kandi rero mu bantu jewe nagenda akorana nabo wetu sinzi uko ari igya system akinamwo abantu batigeze bakunda sinzi uko ari mivumo peut-être
n'ibyo bigugu bitatu
inge ndacari ko ndaza sinzi ko peut-être ko hari mivumo ishobora kuba iva muri bijya bikino bakina mugabo ibintu byiwe yakinye byose kuri Akala TV no kugira yuko yanaye mu ruhombo uruko yibona nakoresheje
wetu waramuhombeshe
inge nakoresheje amafaranga menshi mugabo ntiyashobora kugira gute
yagarutse
nere sino cyanginza gufata shire uruhombo hejuru kurundi ruhombo mugabo kandi nyuma y'icyo wetu baje bakinye bakinana hari umukinyi yigeze kugwara cyane urumva basaba amahera kuja kumuvuza ndayariha ndayaha wetu numva amahera yo yuko ngo nayo
yafyiruye
yashikanye nka kujya amafaranga y'umugwayi vraiment t'imagine uruko yavyumva ntawo yashikanye hajya rera umuntu yabayeho abaho afise amabanga menshi abitse uruko yavyumva nuzenye wetu ayo mafaranga ntawo yashikanye ntari wona amafaranga yigeze kunsaba ndamuhaje kuri ahantu bari bagira bakinire filme Yesu w'ibinyoma sinzi uko yashikanye cyane sinzi yuko yari ko nka murumukira amafaranga inshuro zibiri zose zitatu zine mugabo ngomba ngo amafaranga sinzi yagiye muri bibi uruko yavyumva rero nivyari ngombwa ko ibintu ndabivuga mugabo bibaye ngombwa ko nabivuga
kugira abantu
bakeneye kumenya ibi bintu bimeze gute je nibaza ko ari uko ikindi nacu waruvuze ngo ibigugu bitatu ibigugu bitatu ikigugu ca mbere yari wetu nyene ikigugu kigira kabiri ni pipiro ikigugu ca gatatu ninde ni potential sibo bakeneye ibigugu bitatu rero bijya bigugu bibiri bisigaye nivyo vyaje kumbwira ubwa muri urumva ko muri bijya bigugu bibiri kimwe nico cagwaye namahera nayo yagize gute ntawo yashikanye igice urumwe rero kibugo kimwe kica kivuga giti jewe nubwo vyogina gute sinusubira gukina mu kintu kirimwo wetu urako vyumva rero uwundi nawe nyina acavuga ati jewe wowe uyugiye niyo na jewe ngenda urako henge nageze nuraheze
bigugu bibiri
sindaheza kukwishura rero ibyo bigugu bibiri bibabira mutotse wetu mugabo byari bifise imigambi yo byari bifise imigambi yo kumutoka kuva bataraza muri waka kuko nawe tu nyene arabimbye ati bajya bari basanzwe bagomba kwigira ko je nagomba namuhandu nawe yagi wa tipe bafise tala pipirona potesho basubiye mu ndirimbo ya Sabin Amedi basubiye mu ndirimbo ya Big Fizzo na Adolio Sana Big Fizzo urukura vyumwe nabwira ati yagi wapata bafite tala kandi komedi ziwawe ziryoshwa n'abajya batipe n'uzuwigira uvana nabo nimba hari ibintu mumfa cyanke iki muze murabe mu mushire ku murongo mugabo ntimuvane mugumane rero nuko wetu akacukuriya tu simple nina
mutoka kuvuza ibya bigugu bibiri gusa nandi mayiro ramuhemba
inyuma yawo nyine yarambira ati ndafite tengu sometimes nkamurungikira bibaye ngo mwankamurungikira cyangwa akambira ibi abindi bintu bikenewe nkaya muha amafaranga nico numva ngo nuko amafaranga bigeze gukoteza muri rya timu yiwe ngo baze gusonesha ziriya muzu bahora bakinisha yara yose yacishije kuwepfo uruko yavyumva rero sindaheza kwishura bo okay rero ikindi naco nikijanye na wetu wundi jewe wetu niwe yatangwe kunyandikira wana shimari yatangwe kumera nkuva muri waka ambyira ati akese je yari wundi muntu yagi yita wetu namubwira ati bo yari yamaze kuva muri waka ruma ntiyari ari kwa arakora muri waka namubwira ati muntu yita wetu ngwe yacanumyekana na mafoto kwanza tuzaba turi kumwanyirikana amafoto namubwira ati bro rero urazi ikintu kimwe umuntu arashobora gukora amagafe bagafata wewe
wewe ni wasanzwe
urumva kuko ni wuzwe rero byiza uwogenda ukagira gute mwitwarire nimba umunzi cyangwa umubwira bihagarike
cye ngo arangwa ronda abapolisi ngo bamufunde
ubwira mwitwarire isi twakaje ndahize mwitwarire sasa mu nyuma uriya caranyandikira ujya wetu yahawe ujya wetu wundi uyu mushasha yaje yahawe nimero na vya bigugu bindi bibiri vyava kwa wetu nivyo vyanyandikiye kuko vyo biri muri waka vyanyandikiye ngo ujya wetu mushasha akeneye ko dukinana urumwe twamuhaye nimero ziwawe rero acaranyandikira ambwira ivyo vyo gukirana nabande na ba pipiro cyana mubwira ati none bro naciye kwanza ntangura kumwataka wowe kubera iki kwanza ukoresha izina rya bana cyarate aranyibwira rero jewe ahubwigira iryo zina ni igiwanje uriya anye yantwaye izina ryanje rero bice ibintu birebire cyane mubwira ati okay ukeneye gukirana na ba pipiro nuko gusa birananirana kubera amafaranga nayo ndamusaba urumva camubwira ati sha ntakundi cyana mubwira ati gusa ikintu no gufasha ni kiganiro kugira uze gusigura ivyo bintu by'ukuntu iryo zina ari giwawe nuko byagenze nawe je ujyawe tunaye tuzinanye no bari kuri BCL sinzi ko bahejeje bari kuri BCL bari kuri nabawe tubabiri
waje okay gato dusubira inyuma gato turazi No, nta kintu wabivuze ko cyane hagati yawe na Freema Boy. Freema Boy kenshi arakunda kuvuga gusubira mu ijambo. Jewe AKS naramutunze ngo ndamuha studio kuri gusa arakora muri studio yiwanje yiwacu muhira arakora kira kitu naramumenya uravyibuka n'ikigano tugeze gukora bwa mbere aravuga yuko yakumenya byose ugafungura iki ariko ngo ubu ngo sigaye mufata nabi. Aranakufaka aravuga aragupondo avuga ati ngo wengo ukoresha abantu babakobwa mu ndirimbo ubagurira ivyema ubagurira ibigori
aririnziye Sky nice Nice number nice sky yaramu yara afite ameze nk'atano tamuhemba gakobwa yaguma kabesha gusica party abaye mbica party
tuzashika kumenya mbe ahagati ya wewe na Freema Boy hari ikintu kitagenda neza kandi turinga kugira tubahuze musubirane kuko amabifu naca amazi uraza amabifu sometime ari kibi
Star Boy uraza nakugira ikintu kimwe urana nka wewe nk'ubu unye bon sinzi umutima wa Isaac gusa nk'ubu wova kwa Isaac uruko yibona ukagenda gukora ivyo wawe bon sivyo ndiko nakarurira ndiko natanga ukagenda gukora ivyo wawe Isaac adafise umutima wo kwiyumvira ivyo wabirinze bitera imbere ni Isaac dufata nko umutima wewe woroshe yobabara ruko acumuco kin yobabara ugeza usanga oya singombwa kwategereza
ashobora kutababara akavuga ati man tera imbere
ehe akavuga ati tera imbere no mu bintu bimwe akazara gusupporting nkuko numuhanda bigira kuri bande ba Landry arije bamwinyandikira ati brother gute iki niki gute nkabwiye ati iki niki niki nuko urako babibona rero ugasanga canye Isaac adafise wa mutima ujya mutima ugume aci yagira guta cababara kugeza atangura kugenda arakuvuga
nabi
aho rero kandi agacatangwa kuvuga ati nije namudugije ntuzenye Star Boy urike ibikorwa wewe wakoze n'ivyo byagize gute n'ivyo byandugije kuko iyo yaba yakudugije wewe nta batonya biwafise nta bantu wo mu mujyango biwafise yugenda gufata akabashira hajya me kubera wewe ufise igatala n'ingabirano kandi wigishijwe neza muri wakababwire ko wigiye muri wakarere rego uyu nubwo mbona
kuri yarabivuze narabivuze
yatangiye muri waka
barabivuze
yigishijwe muri waka yagiye formation rimwe nabandi bamwe bamwisinje wabitse rero
ariko muri cyane
ndacari ko ndaza rero Freema kuvuga kujya ana uhaki wa kuongea ariko je nanje ndo umuntu mfite ubwenge urumva we nimba abibona uko onye je siko nabibona siko nabifata kandi kindi naco naravuze naye je Jesse nshoye kukwirwa ndabwira namubwira nabi bien Freema no mu grand frère
subirane ntimusoye kumbwira nka yamajambo wewe
wose byumva no mu grand frère ndamwubaha gusa kimwe cyo cyo nshobora kuvuga naha abantu amahoro nagende gufata ibi bintu agomba gushira ariko akorera ku marezo sosio abitwara mu bantu atanico babirabamu ariko abitwara mu bavyeyi afata ama message anyandikira ama message ati yumviri zirya message mbega arazi ko zomufunga je namuraba ibyo ariko aragira nka numa tunkavuga ati
ageze numa kwakunda kufungisha abantu
oya je simfungisha abantu kuko yama mfungisha abantu bamaze gufungisha benshi
yari navuze byinshi je navuze ati je nibaza Freema Boy na Hakesh barafitanye ikintu kinini azana vya Landry avuga yuko ngo akoresha kamera ya Landry ngo imaze kugenda ibana bica ibintu by'ibindi ariko sino subira inyuma gato byinshi mu byo nakubagije no vuga yuko nabironkeye ku muco kwera ikigano kiko kiraba kirekire duse nuba nabashaka gusozera ariko kuri kurakora bimeze gute akazi kagenda byense n'ushaka gusozera bwira akisi kwamereye muri kano
kuvyukuri akazi kagenda neza sino kubesha ngo akazi kameze nabi kazi iko vizuri sana kuburyo urumvuga
ngo ugire ni modoka
apana ngira ngo ureko umusubiza inyuma bro nakoretse urabona umuntu muri aba mufukura vyimbye umuntu arabibona izi gusa ni noti
umodoka uza kwingura desami
ndo wabonye ari desami umuduga naramaze kugura ndabizi gusa no mu ntango nari nabikubwiye ko umuduga namaze kugura ngura ahantu mashikiye bisaba yuko ngenda kuri aho hantu hama meze nyire gute gene ntore umuduga wiwanje hari ibintu bari ko barangira aho hantu hameze ntore umuduga wiwanje plitar ejo canke ijya ejo ndaca kubapitira hajya kwa Isaac ndababaza ati mbega ka Canada kiwanyuka ari hehe mara kagurishije cenko
ngana yo gurishije
ngasize bukumba bura
modoka turayifise mukanyishi ibona ndayi
ama bajaji muganda wa rumengo yabahaje
bajaji none rega bajaji turiho kugira dufasha abantu none ni twaguma tugura ama modoka
boni bona amaze kuvuga kwa ribono none ari
kibazo akese kada gushimira no vuga yuko dukoze ikigano kiryoshye kandi umuco umwe yawutanze naho bimwe ushora ko wabyumvise yabyishye muganda ntuvyemere
nibuke nimuhura mumenya makuru reka ndabatwari kuri BCR mumenye inkuru kuno ziko zirabandanya zabawe tugende mu gusareka nkoresha mu vacancy wanje nanje kuraba ngaha dukore ikigano cumuti ama Lord Mafia ngina namukwesha igiganiro ama cyo tumanuka sivyo
Mafia Lulu Mafia
Lord Mafia
Lord Mafia
Lord Mafia
Lord Mafia ndamuswara mukore from Norway
No way, uri kuvuga icyongereza cy'uvanga n'igifaransa.
No way. Yeah. Bakunzi ba Ezekiel tari kumwe n'uno muniga no vuga yuko niyo yatangiye kunyigisha umwuga mugasi nigeze nkora muri waka yababesha. Yaranyigishije niyo yamforomye.
Eh? Niwe ikintu kinini. Hajya mvuze waka simba mvuze waka Light TV. Eh, ntiwigeze ukora muri waka ngo wari muri waka kuko niyo wari kurigira kandi wari ufite na vision cyangwa imigambi yo kugira
gute. Amahera narabagina ncore. Umbagira kuri modoka n'umuntu agira kuri modoka bisigura ko
ashobora kangana mu rusha.
Ncorera.
Hari amafaranga na
nafsi Isaac umva barayi wa.
Yabahunye na karogo kanje gato mugugu wanyu ni runini bisigwa kuri uruzimbye
gurura acha we umviriza erega amahera yundi ntabarayi wawe amahera bayi wawe ari mu mfuki wawe ajya Isaac nayo wiwe
kandi bajya bose bari ko baranda barabukuntu bakanura
era jesiya na academy ya kesi nico rya academy
okay abakunzi ba Light TV abakunzi ba Isaac TV ikiganiro kiraheze ubu jamaa yatangwe kunchora
jesi bye kuri babikora mukuzana amasana bameze neza cyane gose star boy n'icyo nari kuri Mr. Home nari namaze gushika vuba ndabazanira ikindi kiganiro kiryoshye cyane gose ndazi ntiwakibona uzovuga ati respect ni kiganiro kizwa kiryoshye sana ni yindi creation shasha eh tuguma tuzana ama nouveau modele ama creation mashasha eh ama creation mashasha meze neza cyane gose ni Mr. Home Juma Jux behind camera yo twari kumwe iyi ni Isaac TV we are on time bye bye
Isaac TV oh.